Urugendo mushikiranganje zikeye nibigira yagize haho zihakorera ubushikiranganje bw'intara y'imico kama yarutanguriye haho zihakorera ubwo bushikiranganje benshi bita kuri département akaba yagendeye biro bitandukanye harimo n'isomero ry'ibitabo avuye abacyaje hakorera ubuyobozi bukuru bw'imico kama akaba yacyaje hakorera umugundanga karanga w'igihugu kuri stade intwari aragendera naho bakinira urukino rwa jido ahakoresha mu gimpira w'amaguru FFB n'inyubako ikinirwa mu rukino rwa tennis ngore imico kama iri hagati mu gisagara ca Bujumbura avuye aho yaciye aja ku kibuga c'inkino benshi bita kuri parke caja no kuraba ububiko bw'inyandiko za leta burahaho zakorera ubushikiranganji bw'igasha leta Ezekiel Nibigira yagendeye kigo Obade yagisanzwe kijejwe gukingira bikorwa mvabwenge aragendera kandi n'ikigo Abeje kijejwe kuronsa akazi urwaruka inyuma yo kugendera ikibuga kirahitwa kuri Tampete yagendeye kibuga kiri muri karatiye ya Kabondo aho yavuye acaja no kuraba yororo ry'ibikoko rirahitwa kuri Mise Viva aho yiboneye ibikoko bihororewe n'ingene bibayeho ngendo kwiwe umushikiranganje Ezekiel Nibigira yarurangirije muri zone ya Ngagara akaba yagendeye ikigo Sebulac gisanzwe kijeje guteza imbere imico no gusoma ibitabo aragendera kandi n'ibigo by'inkino no kwidagadura bisanzwe biri muri zone ya Ngagara umushikiranganje Ezekiel Nibigira akaba avuga ko ugo rugendo rwatumye ahigira byinshi
kugira rero tubwire runo rugendo intumbero nkuko nabivuze kwari kugira ngo tugire igicapu muri rusangi ariko kandi ico gicapu kidufashe kumenya ingene mu minsi ya vuba tugiye gutunganya neza mbere reka mvuge nti dutunganye bushasha ingene twobandanya turiko turakora nk'akarorero nagomba ndababwire yuko twasanze muri buno bushikiranganji abakozi basanzwe bakorera mu bibanza byinshi bitandukanye ariko kandi ugiye ukaraba ugasanga hariho nk'ahantu leta y'u Burundi iba isanzwe ifise amabiro atana abantu bariko barayakoreramwo ku cicaro cico gisata nyene ari naco gituma ubu tugiye kuraba ingene twokwihweza neza ingene dukora kuko nkuko mwabibonye nyene icubahiro umukuru w'igihugu aherutse mbere no kugabanya ubushikiranganji busanzwe bwariho ubu murabona ko dufise ubushikiranganji 15 gusa mu gihugu ivyo biri muri ya ntumbero yo kugira ngo uburyo bw'abanyagihugu dushobore kubukoresha neza n'ubu rero natwe dutegerezwa guca mu makanda ya nyene cubahiro umukuru w'igihugu turabe yuko muri ya ntumbero yiwe twokora uko dushobore kose tukaraba yuko ivyo babishoboka tubikora ibiro bisanzwe biri mu mazu ya leta ivyo biro bikorerwamwo mu buryo bwose bushoboka kuko duca dusanga turiko turagenda dupangira abandi bantu kandi twari dusanzwe dufise aho twebwe nyene twoshobora gukorera. Ico rero ni cigwa gihambaye twashobye gukora muri runo rugendo. Ikindi cigwa twabonye yuko hari ibintu byo gutunganya bushasha naho biboneka ko hariho ikibazo c'uburyo mugabo ndizera neza yuko by'ukuri igihugu kiriko kirogorora ibibazo twarimwe kuva muri 2015 turizera yuko kuva uyu mwaka bigiye gutangura gutorerwa inyishu mu buryo bucanke buriya biboneka rero yuko nutwo tubazo duto duto twagiye turabona tugiye kuzohava tunatorerwa inyishu
mwomenya ko ibisata vy'ugwaruka inkino n'imico kama ubu bisege byafatanijwe n'ubushikiranganje bujejwe inja y'Uburundi mu muryango wa Afrika y'ubuseruko ubwo nabwo bukaburongo n'umushikiranganje Ezekiel Nibigira.